Kaze mu kiganiro cacu nuku nawe urashoboye kubikora ikiganiro uno munsi kigira kabiri kibera mu ntara ya Gitega aha turi akaba ari muri mu kigo cakira urwaruka muri commune Gitega mu ntara ya Gitega uno munsi tuzakuba turi kumwe na Ntahizaniye Elvanie mu ntara ya Ruyigi commune Butaganzwa na Jean-Marie Nidigimana mu ntara ya Gitega muri commune Gitega.
Twagiye hamwe n'aba regene chercheur d'emploi kumvuze uko twabona yuko dufite ikibazo cy'ubukene no kubona umengo ntacyo dushoboye nanjye nari nagize amahirwe ndaca ku notion ntoyi bijyanye n'igitegwa cy'ikizinu numva ndagikunze nca ndarondera abandi bene wacu babarondetse bakaza nca barabyumva turajya hamwe rero turabumba amatafari ngaha a turi yubakira nyene twebwe nyene twari yungunga nyuma gatanga bibiri wundi bibiri wundi bibiri tugatuma imbuto ubujumbura bakazituzanira tugatera mwa kubera tutari baronke ibikoresho ntitwakora nyene neza cyabatwungura ubwenge ati nimwandikishe mu ikomeni iryo shyirahamwe ryanyu rimenywe n'amategeko hanyuma mukore tubona abantu barabikunda cyane tugira twarakuyemo senkanine fumire mwico gihe ibindi tubiha abantu pari motivation ibindi twebwe nyene turabijya kugira twumve ko ico gitego kimeze neza turatangura turakora ubu rero twebwe turakora ubu n'ukuri urabona ko bibereye imirima twari twateye ibira amajana atatu twari twakoresheje ibyatsi turwasankira duca dushyiramo imbuto ibiro 40 maze gutera brema abantu ngaha no kuri ibizinu byeze murabona ko musanze n'ijoro babitwaye habari batonze ntiworaba reba nkabura n'ibyo tubahereza cyo gihe brema twari tumaze kuronka mu 205 amafaranga nawe tushitse ku 500 mba n'ikintu kiza cyane abajene brema baragikunda cyane niyo tubabwiye ati igikorwa kirageze ku kizinu baza baryohewe kandi banezerewe ni umunsi ni kubera numvise info mu gitondo nabo ni benshi ni ku mitumba itandukanye izone yakigizwe n'imitumba 12 mwe mitumba 12 hose abajene babyumvisemo barabayo babiri batatu nababwiye ko turi 20 babyumva kandi bari kugikorwa ubu rero twicungiwe n'ibyo bizina n'ukuri haba twe ntitwoganya ati ntitubuze icyo dukora ntitwirirwa turarira ati wiki leta izo zidusahiriza iduhaye akazi sasera bo tutakarose turuguma dukora icyo gitegwa cyacu
icyumviro cyatangwe kuvuka ndi ku ishure ko nize ibyerekeye bidukikije kuri Université Polytechnique de Gitega hama kije ndi ku ishure ndiyumvira ko coshoboka ko nakomeje kugira ikibazo kivuga ngo mbega iki coshoboka hama ndavuga nti ibyo byose igikenewe cya mbere n'uko noronka bwa mbere na mbere aho nza ndakura ibyo nkoresha niho nashye ntangura mvugaye n'abandi bagenzi ibyo gusukura igisagara baraduha igice gitoyi cya quartier Swahili niho habaye baze rero ibyo nakoze kugira ngo ntangure uwo mugambi natanguye icyo gihe maze tumaze gutangura ibyo kwegeranya imicafu mu giswahili navuye niyumvira ko nabona ikirundo cy'imicafu ari cyishye ariko kandi twarayisobanura ibibora bikaje kwa byonyine bitabure bikaje kwa byonyine mugambo na maplastiques yagwiriye kubera ari cyo cyumvira ndagifite cyo guhingura amaplastiques njavuga nti ngene yegeranye ibinyene biba byo mpera mugacya ndavuga nti sinshobora kubikora mu kirere nkishira hamwe itaronda y'inyungu cyangwa ndakwandikisha entreprise muri ape hari mu kwa gatanu muri 2019 hama ducatangura amaese muri kwa gatanu nyene gushika uno munsi aho tugeze mwahabonye muri ko muraraba ibikorwa babigeze mu bisanzwe natanguje umutahe nsabye nk'ingurane ndagura ibikoresho natanguriye ko hama ubu ndamora ko maze kunguka miliyoni zirenga zine kuva ntanguye kubera umwanya munini yababaye kugerageza kugira ngo turabe ko ibyo twiyumvira byoshoboka hama kuva tumaze gutangura umuntu amaze gukora akagambi gato ikavuye muri ibi nyene umuntu yatanguye gukora we muri ibyo guhingura plastique si ibyo amapave gusa kini kimwe muri byinshi cyane bishobora kuva muri plastique singomba kuje haruhande ibya plastique muri no hingurira ariko ngomba plastique izovemwe ibindi bintu harimo ko nzo have ndazikuramwe ama plafond yo gushira mu nzu cyangwa amakaho yo gushira mu nzu nyene indani atari amapave yo gushira hanze mu rupangu cyangwa ahandi nibindi kumbure umuntu azogenda arashira ayashira ko mu nyuma mugabe bivuye muri plastique nyene ko plastique irashobora kuva ngo ibindi bintu byinshi cyane
murahejeje kubikurikirana utukaba turi kumwe muri kiganiro cacu na Elvanie kaze Elvanie mu kiganiro cacu tukaba turi kumwe na Jean-Marie kaze mu kiganiro cacu ego turahejeje kubona Elvanie ingene mugira imirima y'ibizinu mbega ikibazo ca mbere no kubaza mbega bijya murima murabifitiye ubumenyi bukwiriye byagenze gute
iko twafite ubumenyi ariko si twese ize batatu muri twebwe amateza kwigisha abandi barabwiye ko turi 20 shyiramo ryose rigizwe n'abantu 20 twaramaze indwi tubyiga hama dusha tuza kubyigisha abandi dusha tubishyira na aplikasi ko turabarinye ibizinu nk'uko mubibona
ego mbega twavuga yuko ubwo bumenyi mufise ko mwatanguye mubona bukwiriye canke hariho ubundi bumenyi mwoba mukeneye
ubumenyi dufise bwo mu gitego cy'ikizimu twe turabatwara barondezi bakazi sinavyo twigiye mugabo ubwo bumenyi bwiyongereye ku bumenyi twari twahawe mu ishure mu nyigisho twari twize harimo abize za kaminuza se za bakaroreya abize za imanite habadese tidesisi harabize drua harabize kifarasa ariko twaciye duhurira hamwe mu gabe by'ibifarasa n'iby'ibiki turabivugana turiko turakora igitego turima igitego cy'ikizino ubwo bumenyi bwiyongereye ku bindi twize mu ishure kandi wanashima mu ishure ntibatwigishije ati ikizino giteye kuko mugabo twaraburondeye kandi murumva twabwize imwe indwimwe hamatisha tujya ku rubuga turakora turarimo ibizinu
mbega kubera iki igitego cy'ikizinu
igitego cy'ikizinu n'ukuri twaragishimye icyo twaraciyumvisemo cyane hama tujya hamwe turakirima twabonye ati ntitwoguma mu ibarabara reka tujye hamwe tugire icyo dukoze icyo gitego cy'ikizinu mbere cyo turagishima nko mu ikominasi y'abutaganzwa turi umugu umwe tukirima abene gihugu kweri n'ukuri baragikunda cyane tukikiri mu bwa mbere twabona umengo ntibarogikunda ariko twaciye dusanga gikundwa cyane tumaze kujya hamwe turabikora birabereye n'ukuri n'uburaba ubu cyangwa igifaransa cyangwa igiharuro cyangwa igifaransa n'igiharuro mu icyo gitegwa cyacu cy'ikizwi
ego Jean-Marie twagusanze aho ukorera bijya bintu ukora wari watubwiye yuko mu bisanzwe hari amashuri wari wabyigiye bega twovuga ko ubujye bumenyi wa wamenye mu ishuri ubu uya ari byo ukora twovuga ko bikwiriye
mu bisanzwe ubumenyi bwo ku ishuri mu gifaransa tuba pari teori kubera kenshi iby'ubuzima bwa misi yose ni batutiga mu ishuri baduhe ibyankenerwa bito bito by'ibanza kugira ngo umuntu abyifate ngo neza mu buzima sinavuga ko ibyo ndiko ndakora en pratique nabyize mu ishuri narose teori cyangwa amahe ubumenyi bukeye bw'intango bujyanye n'ibyo ndiko ndakora ariko ibisigaye nijyewe niyumviriye mbega ndabikora byoshoboka hama ndabaza abandi bagenzi abari mu Burundi bari hanze y'igihugu banyongereza ku byo nari maze kuyumvira n'amahesane nabize hama ndonka ijya programme abona
ego twabonye yuko ari produit n'ukuri ihinguye kandi saba ubumenyi bwinshi mbega utubwira wowe umaze iminsi ubwira amayese utubwira yuko umaze gushika ku ntambwe ushaka ko
sinavuga ko ndashaka ku ntambwe nkeneye kubera nk'uko mwabibonye ndacyakora kambere kurera imwe mugabo mu minsi iza mike icyigwa twaragiheje tuzoba dukora ipave z'amakuru yatandukanye kubera korona yashyicamo gatoyi kumbure tuba dusanga twabitanguye ikigwa cyari cyaheze mugabo amakuru dukoresha ntava mu Burundi birafata akanya gatoyi sindashika naho nipfuze mugabo nzobashika mu minsi iza kubera byose birateguye ko bizogenda biragenda
ego n'ibintu twovuga bitamenyerewe mu Burundi bitamenyerewe nibaza ni gitega mbega bujye buhinga twovuga yuko wowe ukuye he
mu bisanzwe ni icyumviro cyaje mu mutwe nk'uko nari nabivuze nakomeje kuyumvira mbega iki kintu cyoshoboka hama ndakirondera ubumenyi bitandukanye cyane cyane naravye ingene amaplastiques ari ngorane mu gihugu cyose ndiyumvira nane ko mbona imisozi y'amaplastiques atandukanye ntacyo twoyakuramo niho byavuye hama turatangura
ego Elvanie mu kugira umuntu ashoboye gushika ku migambi yiyumvira harasabwa uburyo mbega twavuga ko muri kirya kizinu uburyo mwatanguranye mwabukuye he mbega twovuga urwaruka rufise umugambi kuronka agatahe biroroshe
ikintu cyose uciyumvizeho ukiri ingufu bwa mbere twa jena nifise ubumenyi ku gitegwa cy'ikizi hama ndegera abandi bajeneza ndabibabwira ndabivumvisha baca baraza duca tujya hamwe nca ndababwira ati rero kubwira ikizino kirimwe ni uko uba ufise umurima aho birima naho n'inzu twubaka ndabwira ati rero turajya hamwe turagira inama ya mbere ati umwe wese atanga ibihumbi bibiri demi hanyuma dutanga ingufu n'ubwenge nca tujya hamwe rero ati amatafari turayibumbira iyo nzu tuzoyubakira byose tuzobyikorera hama dutangure gukora ibyo bibiri nabyo nca tubituma imbuto z'ikizinu twongera tubikoresha mu kwandikisha iryo shyirahamwe ryacu ni ukuvuga ibihumbi bibiri twagiye hamwe amatanga bigira ubundi bibiri mva turi 20 amafaranga yabonetse yari make cyane ariko twari twagize n'izindi nguvu kubaka inzu kubumba amatafari gushyira ku ibyatsi kubwirante kubera inzu y'ikizinu ntigomba amabati ikirimwa cy'ikizinu amabati tuca tugomba gushyira ku ibyatsi kubwira habe haze haraca akabombera na cyane cyane kubera igitego cy'ikizinu haba muci haba mu mvura haba hehe turakirima nkangura ntitwega si rero tumaze kubyiyumvira uko uburyo n'ukuri nitwebwe twisuganije turajya hamwe mu ngufu nke twari dufite mbere sinavuga nke ni nyinshi kubera twakoresheje ingufu z'iwacu amaboko turabumba amatafari turongera turubaka
ego ku ntambwe mugeze ko none hari amakuru mwamufise ejo canke igihe ejo mushaka kurima ikizinu ku buryo bwiyaguye hari makuru ya gusaba akademi mu mabanke ingene bigenda yuko bishoboka yoba hari ico mumaze kumenya
amakuru yo gusaba akademi kare ntacyo turakora kubera tweze turabajene abajene nabo duhura n'ingorane nyinshi urabona kujya gusaba kredi bagusaba ingwate nawe ukiri umugene cyangwa umusore biragoye icyo kiratubera intambamyi cyane ariko icyo twiyemeje ko tuzakoresha ingufu zacu nk'uko twabitanguye hanyuma tugaheza tukaraba ingene twoteza imbere icyo giterwa cyacu kubera turabye tugitangura dutanga ibihumbi bibiri tukaraba ubu intambwe tugeze ko hari imyaka itatu tukirima turabona ko hari iterambere cyane kubera ubwa mbere twari twahereye ku bucupa bune bw'imbuto mugabo ubu turarima ibiro 44 by'imbuto z'ibizinu turashobora gutera mu byatsi amajyana hama tukimbura umwimbu cyane turabona yuko mbere turifuza cyane yuko icyo giterwa cy'ikizinu cyotera imbere haba mu komine cyangwa mu ntara yacu cyangwa mu Burundi
jama watubwiye tugusanze aho ukorera yuko mu gutangura waratanguje akademi usavye mu ibanki mbega wowe ibyo byaroroshe byagenze gute utubwira ingene mu ncamake ingene byagenze
njyewe bisa n'ibyanyoye kubera nari isanzwe nkora akazi mu yindi shyirahamwe cyane hama kuba nari mfise kontra byari byoroshe ko nsaba akademi muri banki ako niko nahereye ego
none mu gutangura bijya bintu ukora byo gukora amapave mu maplastiques bisaba uburyo bwinshi urasaba amamashine nibaza akomakomeye bisaba ubuhinga none wibaza yuko nk'amwe ukenera nk'umutayi wisununuye mu mabanke wibaza ko byokorohera nk'umujene
mu bisanzwe icyo cyamara ikibazo umujene kubera umujene ubwa mbere na mbere ntabaragera ahantu aronka ingwate yotanga aho hari banki ego iyo ufise konti muri banki hari umutwe ukora ukaza uracisha ko amafaranga bukebuke urashobora guhabwa akademi ntikwiranye mugabo nka njyewe simbona ko bombi deni ringana n'imigambi mbona nukora muri bijyanye amashini nkeneye n'amafaranga menshi banki itoma bica bisaba ko umuntu agenda bukebuke akatarongera ko kamwe gushyira hazongera ku ntambwe yipfutse
ego none nk'ubu uya uwo bukeneye nk'ideni ringana gute tuvuge kugira ushobore kuronka ibyo byuma byo gufasha gukora neza
ubusanzwe muri business plan ofise iyo tuma mvuga nti ahajyewe nsubira kuyidoga icyoma nk'umutawe miliyoni amajana abiri gusa bikunda ibyo nkeneye byose sinasubira kuyidoga
ego ura ufise icyumviro cy'amafaranga twavuga nk'umutawe ukeneye kugira ugure ibyo byuma none nka wewe ko uhejeje kuvuga ko ufite business plan ubona yuko iyo ntambwe uzishika ko ryari kugira ushobore kuronka ubwo buryo bukwiriye
ubusanzwe uko usanzwe ndiko ndabyiyumvira kubikora ni uko igihe cyose ndose amafaranga angana n'imashini kanaka zoshya ndayigura sinavuga ngo bizofata ikiringo kimwe na gutya kubera hari igihe rimwe rimwe ukora umukiriya ntashya yihuta kuboneka ibyo bisha bituma kumva utashobora kuvuga ngo mu kingo kingana ukunda ashobora kuba nasize ku kintu kingana umwe mu gihe waba byogenze ko ndabyipfuza nta myaka itanu byogenze kugira mbe nashyitse aho nipfuza mu bwenge
ego kuronka umutahe hariho n'ubundi buryo atari kuja mu ibanki kuja gusaba ideni wowe ayo makuru wowe uyafise wowe wibaza yuko hariho ibyo shoboka
ubusanzwe kimwe mu bishoboka umuntu atagiye gusaba ideni muri banki ni uguteza imbere bwa mbere na mbere cyaba ari karakora haruhande y'ibyo hariho imigwi isanzwe ihari mu bene gihugu yo kuzigana no kuguranana hariho kandi mu mabanki aho umuntu ashobora kuguza konti yunguka ukaza urashyira ku make gushyika aho uzogera aho wifuza kumbura iyo umuntu ariko yitegura umugambi wo muri kazoza arashobora kuzarabika make kuri konti yunguka azokenera cyangwa azokoresha igihe azoba abona ko yakwiye ayakeneye gukoresha umugambi kanaka. Ni ubwo buryo kumbureje niyumvira. Sinzi ko hari ubundi bushobora kuba buhari, ubwo bushobora nabwo nari ndabukeneye.
Yego, none nibwo uri kurakoresha kugira uzoshobore gushika kuri uwo mugambi?
Mu bisanzwe ni kumbureje ubwo, ariko kandi hari igihe umuntu avuga ati konfisaya makeyi, reka ndaba kandi kagambi ko hamande mu Burundi turorora turarimba, reka ndaba kagambi ko hamande mbona ko ndabe ko kozamura bya bindi ko ndakora kugira ngo nongereze muri ya ndere kava muri bya bindi nshobore kuzoshika ahandi. Umuntu aca mu nzira nyinshi nteranya no kuziganya mu mashyirahamwe no gushyigikira amafaranga make make kuri konti yunguka.
Yego, Elvanie aje kutubwira yuko mu kugira ngo dushobore gushika kuri uyu mugambi wiwe ifise ni n'uburyo isaba uburyo bwinshi yuko ashobora no gukora n'ibindi. Mbega hajya muri icyo ashyirahamwe ryanyu icyo kintu mwaba mwaraciyumviriye?
Icyo turaciyumvira kubera mu gihe uba uri kurakora ibintu ututa ko bitera imbere mbere bikanagira akarusho haba kuri mwebwe no kukibana. Rero mu migambi yacu turifuza gutera imbere kuri icyo gitego cy'ikizima. Twifuza gusaba nk'ideni muri banki mugabo kubera bidakunda, natwe turi mu mashyirahamwe atandukanye kuziganya no kugurana. Ariko kandi muri iryo shyirahamwe ryacu amafaranga tugurishije muri ibyo bizinu ntiyicara turayaguranana agace azarunguka akanyungu gatoya. Ako kanyungu gatoya gaca kadufasha kuduza umutahe. Hanyuma hagati yacu kandi hari ikintu twiyumviriye mu mafaranga turaba turi ko turakura mu byo bizinu turasigaza umutahe wo kurangura imbuto no kubandanya dukora ayandi duce turaza turagura ibintu biri tubungwa kugira ishyirahamwe twese tuzobwire icyo turose twe twiyumviriye inka. Hama mu yindi migambi dufise kandi twariyumviriye ko twogura mu mubiri kubera aho duherereye harabuze ibintu by'insyo byasiyo zisya imiceri cyangwa ikidodo icyo twari twaciyumviriye ko nihahera icyo kuza turagura twohera kuho utwo dutunga umwe wese akagira ko abarororera muhira muri abo bajene turoca tubwira urusyo kabari ko duce tugura hanyuma rukabandanya kwunguka ibizinu tukabandanya dutera muhira kandi tukabandana tworora. Icyo nicyo twari twiyumviriye kandi Imana idufashije ndabona yuko byagenda neza. Yego.
Ego turahejeje kumva ingene muri umwe wese ari Elvanie ari Jean Marie muri ko muri yungunganya kugira mushobore gushobora gushika ku migambi mufise n'ingene mushobora kuza murabika mwongera muguranana noneho kandi mwongera mushobora gukora n'ibindi bintu bisanzwe muri ko mutarimwe muri ko murakora iyindi migambi mito mito kugira ishobore kubafasha kuronka ubwo buryo bwo guzoshika ku ntambwe mushaka. None mbega Elvanie igitegwa cikizinu kirasaba aho mwimbuye kirasaba aho mubishora isoko imeze gute hariya mu butaganzwa muraronka ababigura byifashe gute?
Igitegwa cikizinu kuri kirakunda cyane iwacu. Nukuri igitego cy'ikizinu kirakundwa baza ati bireze uwo munsi baratonda imirongo gushyika naho mbura n'ibyo ndabahumva ndababaye kirakundwa rwose haba mu rugi baratelefona ati turungikira ibizinu haba hehe. Nukuri si no kwidoga ku isoko ahubwo hakenewe umutahe kugira twagure akarere n'andi munsi n'ubu bamenye ati bireze wowe ubu baramaze kumenya ati dusoromye uyu munsi haroca turuwa juru ibindi bintu babyeze usanga baje nikuri igitego cy'ikizinu baragikunda cyane ahubwo tubura ibyo tubaha.
Ego uraje kuvuga yuko isoko si ngorane none ko wumva ababikeneye ari benshi mukabura ibyo mubaha none iyo nihe nyishu muri ko muriga kugira mushobore ku twovuga ku ko abantu bose bakwigwa
icyo twaraciyumviriye mu migambi ubumenye n'imbere mu mwaka bimvire kugira mu cyica dutangura tugwize imirima tuvuga tugwize inzu zero bivanye n'akarere kugira ntibagume bahurira aho hantu hamwe habe abajya mu bundi buce muri iyo migwi nyine twe tubikora turi abantu 20 turaca twicamo imigwi ine batanu 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 singorane dufite uburyo sinzi ko bishoboka ko muri banki baroda bahera aha ntiturayibona mugabo tuzokoresha uburyo twatanguje bwa mbere bivanye n'imitare kandi dufite hanyuma dukoreshe n'ingufu zacu tumaze kuronka utwizera mwabo bamambre kubera murabona kuronka karasira yo kubaka muzu ni ntoya mugabo si nto ni metero zitatu ku icyenda ibigizwe n'ibyumba bitatu ni ukuvuga bisaba ko mu bantu wanyu muri twebwe nyine habamo uwitanga nk'ubu aho dukorera generali itanze ndabaha ahantu barubaka barakorera no mu bantu wanyu nyine twaramaze kuronka abo bantu bane bavuga ati twebwe ariya mu karere nta ngorane maze mu kubaka wanjye ubundi kandi ukundi kandi tuzoca rero turaba tubake hanyuma amafaranga nayo dusigare dukoresha kugura imbuto n'ibyatsi byo gutera neza mbuto yego igitego cy'igikino ni cyiza kubera ntigisaba angeri ntigisaba amatongo manini cyane tuzobikora kubera kugira turabe ko abantu twashobora kuronka ibyo ibibakwiye kubera ni bike pari raporo y'ababironde
yego Jean Marie mu gitego cy'ikizino nta ngorane mu karere barimo bafise ku bintu by'amasoko mbega wewe kuba usanzwe uri kurakora ibintu twovuga bitamenyerewe ari ibintu bishasha wewe ubona ku ntambwe ugeze ko kuronka amasoko biroroshe twovuga ko hariho ubuhinga uri kuriga kugira uzoshobore kudandaza
bwa mbere byari bigoye kuko guhindura umutwe w'umuntu yaba akoresha fabrice agakoresha fabrice kuzo muri plastiques ntibyumvikane ko ntibatabura ko ibyo bishobora kubaho ariko twarafashe umwanya tuza turasigura imwe imwe y'abanyeshamakuru bakahaca bakandika hama abantu bagasoma hama bakaza baratubaza hama iby'isoko najye sinavuga ko ari ikibazo cyane kubera ufatiye ko amasoko matoya amaze kuronka uje wese kuraba aho nakoze avuga ati iki kintu nanjye ndagikeneye ni uburyo butarakwira kugira ngo umuntu ashobore gukora byinshi ashobore guhereza abantu bose babikeneye sino isoko nticyari ikibazo na jewe kubera abantu benshi barabikeneye ariko umuntu ariko yiyumvira ati mbega ni kiyumvira gituma kiza mbega ni gute novuze umwimbu kugira ngo nonke byinshi bishoboka ama ashobore guha ababikeneye bose kuko hariho umuntu ushobora kugutelefona ati jewe ndakeneye byihuta mu ndwi imwe ugasanga byoshoboka wabakuvuye kuri umuntu asa nako kwiyumvira akaca agenda kurondora zimwe zisimba ariko iyo babyokunze ko umuntu aprodwiza byinshi bishoboka bikama bihari nta soko twobura natwo
ego none uriko ubikora ubigira gute iyi nyishu niyihe uriko uriyumvira kugira ntuze twovuga uratakaza abo bantu abo bakiriya bakwitura
mu bisanzwe inyishu siniyo ndiko ndiyumvira niyo namaze gutangura gushyira mu ngiro ubu n'abamfise umukiriya ntabamfise umukiriya abakozi baguma bakora kugira ngo igihe cyose abonetse umukiriya apfuma asanga hariho igice cy'ibyo azo akeneye nta mico kindi gice tukimukorera ariko ntihabe igihe na kimwe umukiriya aza agasanga nta gihari
ego turahejeje kumva yuko ikitegwa cy'ikizinu n'amapave akozwe mu buhinga buhinguye bwa plastiques gushika ubu atangorane y'amasoko ahari kandi twibaze ko ariyo niyo mpambamyi twovuga urwaruka rufise ko ruhora usanga rukora ibintu mbwa ugasanga amasoko ni ingorane gushika ubu uya rero nka mwebwe ni ibintu byiza cyane kubona atangorane y'isoko mufise. Ikibazo cya nyuma ngire ko ndababaze, urabona mwe mwariyungunganije muratangura imigambi yo kwiteza imbere kandi mugeze no ku ntambwe ishimishije nk'uko twashoboye no kubibona. Elvanie, hariho abandi ukundi rwaruka wicaye rurindiriye barize basama diplome, mugabo nta kazi bari kwaronka, mugabo kandi nta n'umugambi bari kubaratangutsa. Akajambo nakaye wabwira ubwire ko n'impanuro
cyane kuvuga urwaruka rwicaye ni ku kwicara ufite ingufu ubumenyi birababaje. Urwaruka rwicaye jye n'uruhanura nibaje hamwe n'ukuri bagira umugambi uwo ari wo wose kandi bahere kutwo tuntu duto duto hanyuma tuzabateza imbere. Nibajya hamwe bashaka barimo ikizinu cyangwa batangure gukorora icyo cyose bari kuyumvira bakagikora ni ukuri tuzabateza imbere. Ubu ntawo kumarorere ngo akazi nacyo haciye imyaka itandatu narahejeje mfite diplome ko ndabayeho ku gitegwa cyanjye cy'ikizinu n'ukuri ntawo nshyishya mwigisha n'ukuri ngo rwaruka rukirorerere akazi ni rurorerere ku bikorwa rwamara kurorerera ku bikorwa kazokwizana bitabukeruke kandi umuntu wese arafise igihe ciwe. Hari nawe usanga ibyo wigiye nawe atari byo Imana yakwandikiye ugaca usanga ubwiye mutwe dushyirahamwe ugaca usanga ntituronkeye ubwo murahanura kwere ko kura amaboko mu mpuzu bakajya hamwe nabo batujya hamwe bakiyumvira bivariye n'ibyo yize agakora amaze gukora rero usanga yateye imbere.
Ego Jama, akajambo ka nyuma ku ba jeune kandi wewe mengo urafise n'ubuhinga bwo gutanga n'inyigisho uvyihweje nk'umuhinga n'ingene urwaruka rufise n'umugambi ukabutomoye urubwira iki?
Mu bisanzwe hari igihe bavuze ngo umuntu yamaze imyaka itanu atakaza kwise ntabitahuye ngiye kuraba amaseve y'umuntu umaze imyaka itanu ahejeje aca yandika hariya ibyo yaranguye experience professional aca yandika neza ushume ngo umuntu yagumye aryamye ahantu yigeze amarira ikintu na kimwe sosiyete. Ariko ni ikibazo cyo kugaya uko bakora kuko nkeneye umutahe nasanze nje nk'uwigisha iby'imigambi yo kwiteza imbere nasanze cya mutahe muto ubaho mu kwiteza imbere kuko hari habo nabonye batanguza ibihumbi bitanu akagera ku bihumbi ijana amajana atanu miliyoni yatanguza ibihumbi bitanu habo nabonye atanguza ibihumbi ijana akaduga gushyika mu minsi mike usanga yashyitse ku mugambi muniniya. Ikibazo si ubushomeri, ikibazo ni mu mutwe, ikibazo no guhindura mu mutwe nk'uko Elvanie kare yavuga bahinduye mu mutwe bati imyaka indwi cyangwa itanu yose irahetse reka tuje hamwe. Hama ikindi ni uko rimwe rimwe baracinya kuje hamwe kubera ubwoba bwo guhomba, ubwoba bw'uko batotera imbere. Ariko nabahanura ko ubwambere na mbere nyamugenda ko ntari mire menshi kubera uvuze ngo uzobishobora wenyine umutwe w'umwe ntiwigira inama. Ariko kuja hamwe biratuma uwazane icyiyumviro ukazane icyiyumviro ukazane icyiyumviro uwazanye ibihumbi bitanu bakazana bitanu kandi igitangaje no kusanga abo nyine bavuga ngo ntakazi bafise bafise y'amatelefoni aziyimbye usanga aguha ibihumbi ijana na mirongo itanu uwo wari umutahe wofunye ukoresha gatoyi ariko ayo waguze icyo kintu kizimbye cyangwa wakiguriye akaguha umutahe ugatangura ko ubuzima ni ubwo nyine kurindira aho ngo umunsi umwe akazi kazoza. Hari igihe urindira ukabura mugabo bisaba ko umuntu yikangura akava mu iti akavuga ati njye ngira icyo nkotse ufumurabira ku bandi ugahanuza hama hari uruhande rwo guhanuza nawe ukagira icyo wiyumviye nk'urwaruka cyane cyane uwaciye mu ishuri aba afite ubumenyi buhagije. Yego.
Ikiganiro cyacu ni uku, nawe urashoboye kubikora nakirangiriye. Dushimire umutumire wacu Nahizaniye Elvanie.
Mwakoze cyane
namwe. Na Nizigimana Jean-Marie.
Mwakoze kubumvira.
Abifuza kubandanya barondera inkuru z'abazugwaruka zo kwiteza imbere bo dukurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Murakoze cyane.